Shalom, shalom, kumwege mwese bakunzi ba Burundi Gospel TV. Uno munsi tubibutse ko turi tariki 31 Kigarama. Tubibutse ko hasigaye amasaha make kugira ngo itariki imwe igere yundi mwaka mushasha. Uno munsi tukaba tugeze kuri wa munsi tugira urugendo rwo gutembera mu mashengero atandukanye kugira ngo tubamenyeshe uko bariko barahimbaza umunsi mukuru musha utanguza umwaka mushasha. Aha tugeze akaba ari ku ishengero rya Vivante Jabe mwijabe tukaba twaje kuraba umugore wabo guhimbaza. Shalom, shalom.
Shalom.
Murakomeye. Mwotwidondora mukabwira ariko baradukurikirana uwo muri we nico murongoye mu ishengero rya Vivante.
Murakoze. Je amazina yanje nitwa Egide Niyongabo. Nkuko mubibona turi ku ishengero Eglise Vivante ngaha ku Ijabe. Kumbure abari hanze nabo nyine twabwira ko ari Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi muri East Africa.
Hama hamwe n'iki gikorane turiko turabona muri muri ino shengero rya Vivante. Gifisi numberi yihe kigikorane tubona ko turi le 31 bavyo bijanye n'umwaka mushasha twinjiyemo mwo tubwire kijanye n'ikigikorane
nkuko mubibona baranavuga no mu kirundi ngo akuziye ni kamurikwa utayibona ngira zovyumva turi mu munsi mukuru ufite ico usobanura mwamaze kubivuga turi ku rigenekerezo rya 31 ukwezi kwa Kigarama kwa 12 umwaka w'2019 nikiringo nikiringo turiko turasozera urabona niyo umaze umunsi uburambye hajya ibaze rero waramaze umunsi indwi kwezi kwa mbere kwezi kwa kabiri amezi atanu amezi icumi amezi cumi n'abiri uno munsi turiko turasozera umwaka turi ngaha mu gikorane cyo gushima Imana kwibuka ingene Imana yabaye umwizigigwa umwe wese ku giti ciwe imiryango mu ishengero n'igihugu kuko n'ishengero ryo mu gihugu ariko kandi nk'umuryango w'abizera turi ngaha dushima Imana ingene Imana yatubereye umwizigigwa mu gikorwa cy'Imana muri ino shengero
dusezera sinzi ko mwagira icyo mwipfurije abariko baradukurikirana nk'umwaka mwiza akajambo ubwiye abariko baradukurikirana
abariko baradukurikira nta kintu babwira ica mbere nitwibuke iyo twavuye nitwibuke Imana yatwiyeretse ku munsi iminsi 365 abo nubwira rero bariko barankurikira ica mbere ibuka gushima Imana kuko uhoraho abyagiye mu mashimwe y'abantu biwe ica kabiri si kubw'inkomezi si kubw'ubushobozi si kubw'ubwenge si no kubw'amafaranga si no kubw'umuryango munini si no kubw'iki canke kiriya ariko nimba duhagaze kuri uyu munsi iyi Imana yo mu ijuru niyo yabikoze c'est lui qui en est l'auteur niyo Mana yabikoze kandi ico nababwira kindi nuko bokwibuka yuko muri ivyo byose bovuga ngo Mana ico nibutse ndaguhaye ikimazi kandi uzonshoboze ndaguhesha icubahiro rero mu gusozera ndahamagariye umuntu wese karadukurikira reka twihane umunyabyaha yihane uwugorotse ashishikare kugororoka uciye bugufi ashikare guca bugufi utaramenya Imana yimenye kandi cyane cyane ijambo ry'Imana riravuga ngo ni uko iyo mujya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose muri mukora byose gushimisha Imana muri iyi minsi mikuru turangiza umwaka kandi twitegura gutanga uruhundi mu gihe baze bari ko baranywa mugihoza abari ko barajya nikindi cyose bibuke byose babikore kugo gushimisha imana no guhesha icubahira imana imana ibahumugisha
murakoze cyane umwaka mwiza
umwaka mwiza imana ibahumugisha mwese mwadukurikiye yesa abahezagire bonane ubonane bwiza yesa abane namwe kandi abagire neza mwamwe mwibuka Yesu Kristo yabambwe yesa abahezagire yesa abahumugisha murakoze
Shalom shalom bakunzi ba Burundi Gospel TV ubu naho twa tugeze kuri CLM Church aho banshi bita kuri Odon Palace tukaba twaharonse umukristo umwe mu bakristo bahasengera nawe akaba yitwa Milka aranatamba reka tumuhe kaze bonsoir
bonsoir
murakomeye
gutrao
namusi nga le 31 umwaka urangira twa twifuje kubabaza ni giki wumva umwaka wa 2019 kuri wewe woba waramaze Nikiko vuga kimwe muri byinshi.
Kimwe muri byinshi kuri jewe naramenye imana kuruta. Kuko muri 2018 none uvuga ko ninjiye mu nzu gusenga. Bwa 2019 ho narinjiye indani neza. Ego nzavuga.
Hamuna musi nigiki wumva ufise ishimi imana. Bon. A Paris cyo hejeje kumbwira kuko nabonye muri CLM muri ko murahimbaza umwaka warangiye none ni giki wowe wumva ufise ushima imana
muri 2019 kuri jewe muri carrière yanje yarashoboye kuduga genre anungishitse sinovuga ko nashitse muga naragerageje gutera imbere gatoya
nigikwipfuriza wo kwipfuriza umwaka mwiza ariko baradukurikirana hamwe n'ivyo bipfuriza bariko baratwumviriza
kuri jewe no bipfuriza amagara bagashika ku byo bashaka byose bipfuza gushikako voilà nkeza karitsa
murakoze cyane umwaka mwiza
batwese
turacari muri ya tourne ya makesha yaho banshi bahimbaza umunsi wa nyuma urangiza no mwaka tukaba twagira ubuntu bwo kuronka umurongozi umwe mu barongozi wo muri ishengero CLM reka abwire nica avuga kuri uyu mwaka ugira utangure shalom
shalom amahoro mwese murakomeye I wish you the best of 2020 kandi ndazi ni mwaka komeye cyane ni afisa manyumiro meza we are going into another 20 years and twewe imana iri kwaratubwira to strengthen our relationships muri familia muri abagenzi healthy relationship
hama ni giki mwiteze kuri 2020 igira itangure ni iyihe projet mufise nka CLM church
Well, CLM Church tuliko turakora expansion tufise eglise ya katatu eri kuri Muha itwa Muha campus eri muri Sud muri Kinindo tutanguye tugiye kutangura kandi we are so excited about it turashaka kushikira abantu bo Sud abavuga icyongereza abakundi icyongereza abashaka kwiga icyongereza kaze mwese we are so excited kandi birekere by'abajene tufise ama ideas menshi kufasha abajene abo mugwaruka murabizi kandi turakunda abajende cyane but also department aba mariage basically hose abana imyigisho z'abana kandi ndazi abana ni kintu kikuru Sunday school itwa Sunday school yeah Sunday school nziza cyane teens class teenagers married people basically we're so excited about 2020 kandi turazi imana izotufasha tufise ingufu nyinshi cyane kandi turazi imana izotufasha kubikika
Pastor Jeff kwifuriza umwaka mwiza bariko baratukurikirana bose.
Yeah, all of you I wish you a happy new year 2020. Let everything be double double. Kufise bifise double double 2222. So may double double blessings come your way in your business, ibintu ukora kandi nshaka kubira abakristo tuve mu kuvuga majambo gusa tukire mu bikora you know abakristo barazi murashaka murakunda kuvuga cyane na habikora mukira mu kuvuga kwanye fata ijambo rimana ubikire mu bikora that's how we shall move forward otherwise amajambo gusa it won't help us murakoze
Pastor Jeff, thank you.
You're welcome.
Shalom shalom aha tugeze akabari mu kanyosha ku ishengero bita Jesus House Paris twaba turi kumwe n'umwe mu barongozi bari no shengero akaba aza kutwiyagira ibijanye n'aya makesha ari no joro
shalom shalom
murakomeye cyane sinzi ko mwodondora ibijanye na no shengero ibijanye n'uyu mwaka urangiye wa 2019 hamwe n'ivyo mwaka dutanguye
Eko ishengero ryacu gitwa Redeemed Christian Church of God. Ni ishengero rukristo ryabacunguwe n'Imana. Paruwasi yitwa Jesus House. Aya makesha yacu aranzwe n'umunezero. Iyo umwaka urangiye tukaba twinjiye mu wundi mwaka hari ibintu bikomeye tuba twaraciyemwo ivyo Imana yadukoreye uko n'Imana yaturinze. Rero nico gihe dukorana nyene twigena umunezero ku byo Imana yadukoreye twongera twiragiza Imana muri uyu mwaka ugiye kuza rero abantu benshi bakoranye Imana yatugiriye neza mu gihugu yahezagiye abantu bamwe n'abandi kandi yaraturinze umwaka uheze tukaba tukiriho urumva ko ari umunsi w'amashimwe adasanzwe nico gituma twakoranye kugira ngo duhimbaze Imana tuyitazire tuyitambire twongere twiragiza imitwaro yo mu mwaka uza kugira ngo yongere kuturinda no kubana natwe
ni kihe kintu mwakwifuriza bariko baradukurikirana kubwo uyu mwaka utanguye
icyo nifuriza bariko baradukurikirana ndabifuriza uyu mwaka twinjiyemo ubabere umwaka w'inyishu y'ibibazo byabo kandi umuntu wese afata ingingo yo gukurikirana inzira y'agakiza ego
murakoze cyane umwaka mwiza
twese
muri ishengero rya Jesus House mu kanyosha turi kumwe n'umwe mu bakristo bari no shengero aratwidondora atubwire nico kijanye n'uyu mwaka tugiye gutangura shalom shalom
shalom
mwitwa bande
irakoze jisene
mwo tubwira kubwo uyu mwaka urangiye w'2019 nikiye mufise mwumva mwoshima imana muri byinshi mufise
ndashima imana ko yatuzigamye yaduhaye amagara meza imana yacu y'icubahiro wari umwaka uremereye ubwoye ariko twabonye ukuboko kw'imana imana yakomeje kuturinda imana yacu y'icubahiro nishimye amen
hama ni igiki mwamwiteze kubwo uyu mwaka ugira utangure w'2022
uyu mwaka wa 2022 twiteze imigisha y'imana twiteze ibintu byiza ku mana imana ibahezagire
nakahe kajambo mva wabwira abandi bakristo bo mu yandi mashengero cyangwa abakristo bose aho bari
abakristo bo mu yandi mashengero bene data ndabateye intege bakomere mu mwami dushikame twambare imbaraga urugamba turacaruriko dukomeze kurwana tuzonesha ku bwa kristo imana ibahezagire
murakoze cyane
murakoze na
umwaka mwiza
twese
Shalom, shalom. Kuri mwebwe bakunzi ba Burundi Gospel TV. Hano tugeze akaba muri Gravity Center, imwe mu mashengero ari muri Sudi y'igihugu. Tukaba turi kumwe n'umurongozi w'iryo shengero. Shalom, pastor.
Shalom, shalom.
Sinzi ko mwakwibwira bariko baradukurikirana, mwongere mutubwire n'ibijanye n'umwaka urangiye.
Nitwa Irakoze Olivier, niyo mazina. Ndumwongere mukuru nkuko umujournaliste mbajije cyangwa bibabwiye. Ego niyo mazina yanje aka ndumwongere wa Gravity Center bamenyere kuri ni Spiritual Gravity Center ariko bahita kuri Gravity Center
twagomba tubabaze nk'umurongozi w'ishengero ni bihe byaranze mwaka urangiye muri no shengero mwoba mwotubwira nk'inahe nonya kubwishengero cy'uyu mwaka urangiye
ni byinshi cyane kubga kanya ntitworonka ingene twobivuga byose ariko twebwe twari mu ijambo kuko turatanga ijambo ry'umwaka neje aho bukera itariki imwe tuzotanga ijambo ry'umwaka kuko turizera cyane yuko ijambo Imana ibiduhaye ry'umwaka rifise ibintu rikora mubera mu bana bayo uyu mwaka rero twari mu mwaka wo kwimbura cyane harabayeho umwimburo rero mu buryo bwinshi twarimbuye mu buryo bw'imwemu turanimbura mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'umubiri rero hari ntaye zikomeye nyinshi nto hotondeka ngo ndaziheze kubw'umwanya ariko dusozereye umwaka n'umunezero ukomeye cyane w'ivy'Imana yakoze hagati muri twebwe
hama nirihe jambo ry'uyu mwaka utangura uwo mwaka wa 2020
ego umwaka wa 2020 ni umwaka mwiza cyane mu mwanya uheze mpejeje kubwira ishengero nsa nkuri karasasira ijambo tuzovuga ku munsi wejo ry'umwaka ndabwira ibintu bitatu aho twasomye muri 21 itanguriro Imana ihereza umwana Sara bibiri ivuga ngo imugenderera nkuko yari yaramubariye kandi muhereza icyo yari yaramubwiye munsi haravuga yuko Sara aratwenga aravuga ati Imana irantwengeje ati kandi abazovyumva bazotwenga na hamwe nanje ati ninde yo kwibwiye yuko Aburahamu yonzaye ku mwana atari ko raba tuvyaranye umwana w'umuhungu umwaka wa 2020 rero ni umwaka udasanzwe ngaha mu muryango ijambo ry'umwaka ni ijambo ryo kuvuga umwaka wa 2020 uzaba ari umwaka wo kuvuga inkuru nziza tuzo proclama la bonne nouvelle mwaka ukurikira rero si inkuru nziza gusanga mu muryango ego rihera ngaha nkuko rirahera ngaha ku gicaniro rigatemba ku gihugu rigatemba ku barundi n'abarundi kazi rero nizere yuko 12 mois ziri imbere yacu zizoba ari 12 mois za bonne nouvelle azoba hari inkuru nziza intaye zikomeye n'umwaka w'ivyiza bikomeye bidasanzwe mu gihugu cacu c'u Burundi mu miryango no mu ishengero rya Kristo n'umwaka wo kuvuga inkuru nziza
twagomba tubasitaye pastor turangiza mwipfurize umwaka mwiza ariko baradukurikirana mugire nico mubipfuriza kubwo uyu mwaka
mwaka mwiza rero abarundi n'abarundi kazi mwaka mwiza abatuye hanze iki gihugu kuko Burundian Gospel TV ibonwa ku isi yose turabipfurije rero mwaka mwiza nkuko twa duheje kubivuga ndakwipfurije inkuru nziza hama ikintu nyamukuru no kwipfuriza gikomeye muri uyu mwanya nuko amezi 12 agize umwaka wa 2020 yo kunyakirira neza akwakire neza uyabonemo ivyiza uranirwa impande zose imana izikurinda kibi n'igisanacu izikugwanire muri byose ubuzima bwawe buzorangwe n'intahe muri izidumbuzuma ziri imbere yacu ora kurinde arabe ryiza igihugu cacu akigire neza arabe ryiza indongozi twiteze ivyiza bidasanzwe muri 2020 umwaka mwiza ku barundi n'abarundi kazi muri ko murankurikirana
murakoze cyane pastor umwaka mwiza
kuri twese
Shalom shalom kuri mwebwe bakunzi ba Burundi Gospel TV. Tukaba tugeze mu kinanira ku isengero rya CLG aho bashu bita kwa Keva. Tukaba turi kumwe n'umurongozi w'iryo shengero. Reka twidondore. Shalom.
Shalom shalom.
Sinzi ko mwobwira ariko baradukurikirana uwo muri we mwidondore mutubwire nicaranze uyu mwaka urangiye wa 2019.
Ego, murakoze ubwame namaje kubashimira mwebwe Vundan Gospel TV mwatwiyumvire ko mukaza ku mazina nitwa Apotre Kevin Sibomana d'umurongozi w'ishengero The City of the Living God CLG mu funyafunyo dukorera ngaha hanyuma ngerageje kwishura kubijanye n'ibyaranze uyu mwaka twabaye mu bikorwa byinshi cyane wabaye umwaka uri sujaje cyane mu mwaka waranzwe n'ibikorwa bikuru bikuru no vuga nka bine ibya mbere byari bigizwe n'ivuga butumwa aho twagendagenze mu makartier yari yarahebwe cyane cyane ngaha muri kano karere ka Musaga amakartier yitwa Twonone aho twagiye kuvuga ubutumwa bwiza ko n'ahantu satani yaraganjije inzu ku nzu umuhana ku muhana kandi twakoze n'ibikorane mu buryo bwagutse byo kubibuga aho twakoreye mu Kamenge mu bikwanu cyangwa dukora ku mwaka byitwa inzamba y'ikanguro kandi umwaka waranzwe usi n'ibikorwa byivuga butumwa mu bitaro aho twagiye mu bitaro kuri Prince Leja twaragiyeyo tuvuga ubutumwa bwiza kandi tujya kwifatikanya n'abantu bari mu bitoroshe bagwaye aho twabashiriye utwo basanzwe bakenera mu buzima bwabo bwa misi yose mu buryo bwo kubereka yuko hari abantu babiyumvira kandi n'Imana irabiyumvira Yesu yaravuze ngo azobwira abantu ngo baho sinigeze ndabamenya ngo bazomaze ati twavugishwa mu izina ryawe twasenda abadayimoni mu izina ryawe ariko ngo kandi bongere bamubaze ngo none uvuga gute ngo ntiwigeze utumenya arababwira ngo urya muntu mwirengagije ubya arashonje ubya arafunzwe n'ubya aragwaye mutagiye kuraba ubya arijewe mwirengagije n'eso kuko twashoboye kugikora twongera turagikora kandi no kuri clinic naho nyene tubashiriye ibyo basanzwe bakeneye nk'abagwayi kandi twongera dusangira nabo ubutumwa bwiza batari bake barakize indwara turafise intaye nyinshi cyane abandi baragirwa neza mu buryo bw'ibyo bari bakeneye hama kandi twakoze n'ivuga butumwa mu mabohero aho twagiye mu ibohero rikuru rya Murambya naho nyine turagenda gusangira nabo bonane ndetse na Noel ariko mwabwo kandi tubashiriye ubutumwa bwiza rero n'ibindi bihe bindi by'amasengesho ibihe byo kwiyubaka nk'umubiri wa Kristo twabayemo mu ishengero nivyo byaranze uyu mwaka wa 2019 turiko turarangiza uyu munsi
murakoze cyane umwaka utanguye 2020 nk'umurongozi w'ishengero nirihe jambo ry'umwaka wobwira abariko baradukurikirana
ego ijambo ry'umwaka Imana jewe yampaye kubyanye n'uyu mwaka ndetse no kubari munsi yerekwa Imana yampaye ni ijambo rivuga ngo ni umwaka wo kongera gusubira gucukura amariba yari yarasivye ni ibihe tugiye kubamwo aho tugiye gusubira gutuma amariba atemba ibyiza byose biva mu mana urukundo amahoro amagara meza ubutunzi umugisha ubushobozi bw'Imana amavuta guhimbaza Imana byongera gusubira gutemba hejuru y'ishengero ry'Uburundi amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'itanguriro igice cya 26 kugera ku 22 aho tubona Isaka yongeye gusubira kwimbisha cyangwa gucukurisha amariba ya se wiwe Abrahamu iryo niryo jambo ry'umwaka nifuza no kubwira n'abandi bantu bose umwaka uzobabera umwaka uko bongera gucukura amariba hejuru ubuzima bwabo
murakoze cyane umwaka mwiza
umwaka mwiza namwe nibahezagire
muri ishengero rya CLG aho bashu bita kwa Keva mu kinanira twashoboye kuronka umwe mu bakristo baho agomba tuyagire ibijanye n'uyu mwaka shalom sinzi ko mwakwidondora
shalom shalom cewe nitwa madame Niyonzima Françoise nkabandi umwe asengera ngaha muri ino shengero ku mugwa w'Imana nzima ariyo yitwa Serge
ni giki mwumva mwoshima Imana kubwira umwaka urangiye muri byinshi nk'intahe ntonya kubyaranze uyu mwaka
umwaka urangiye wa 2019 ikintu kinini noshima nuko twawubayemwo amahoro tubamwo gusenga kurenza uko wundi mwaka wari wahetse hama ndashima Imana yuko twabaye mu bihe byiza byo kuvuga ubutumwa hirya no hino hariho benshi bakijijwe biciye kuri no shengero biciye kubasengera ngaha kuri no shengero hariho twarage kuraba abagwaye benshi barakizwa biciye ngaha kuri no shengero
ni giki mwiteze kuri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri twiteze byinshi cyane twiteze yuko tuzogwiza benshi baza kuri Kristo biciye kuri twebwe hama tukagwiza amasengesho impemu y'amasengesho ikaba nini cyane kurusha yindi myaka iheze
reka mwipfurize umwaka mwiza ku bandi ba Kristo ugire n'icyo bipfurije abandi ba Kristo bose ariko baratwumviriza
abandi ba Kristo ariko baratwumviriza ndabifurije umwaka mwiza wa 2020 uzobabere umwaka w'amasengesho uzobabere umwaka wo kuduzwa kurundi rugezo kurusha iyindi myaka yari iheze kandi ndabipfurije kuroranirwa babe amahoro mu miryango yabo kandi agakiza kinjire mu miryango yabo abatarakizwa bamenye yuko Imana ariyo nkuru arishoboye byose
murakoze cyane shalom shalom
shalom shalom
nitwa bande
nitwa Jean-Claude
umwaka mwiza kandi
umwaka mwiza cyane Imana ibahezagire kandi
niki kumva woshima Imana kubwira umwaka urangiye
ni byinshi cyane gose ariko ikintu uvuga nyamukuru mu ishengeri wacu civugo cy'umwaka urangiye cyari ngo umwaka wo guhinduka ukundi jewe kubwi wanje ugatwe kanje ndashinga intaye kunahindutse haba mu masengesho haba mu by'Imana yagiye irakora ikura mu nzira yubaka bishasha muri jewe byukuri mpejeje umwaka mvuga nti ico civugo cyari gwanje kandi cashitse
mwiteze iki ku mwaka uyu dutanguye w'ibihumbi 2020
2020 kuri jewe n'umuryango wanje niteze ukugaragara ku insinzi twaronse mu mpera z'i 2019 ariko twiteze ukugaragara ku izi insinzi twaronse zikagaragara zikambara umubiri tukazibona
nk'umukristo wipfurije kandi ba Kristo bose ariko baratwumviriza
abandi ba Kristo bose ndabipfurije ubuzima bwiza ariko kandi ugukura cyane mu mana no mu gakiza kugira ngo bashobore gushisha mu masezerano kuko réussite canke ukuronerwa ku buzima bw'umukristo no gushitsa umugambi w'Imana mu buzima bwiwe rero nabo ndabipfurije kugera kuri ubwo rugezo aho binjira mu madestine yabo bagakora ikigo cy'Imana kuri nose
murakoze cyane
indwara iciye kuri uwo musozi izopfa umunyantege nke avuge ngo ndakomeye Why? This is the Shekinah glory. Shekinah glory is in the heads of the soul of the Doxa glory is in the heads of the soul of the Kiman. If you don't hear any man at your soul, Kupa, and he means Opa, or you will see what the Puganda Lira Kunani.
Shalom shalom muri kwa rugendo rwacu twatanguye na Burundi Gospel TV ubu naho twaba tugeze ku ishengero rya Truth Revealed Ministry aho benshi bita kwa Evral tukaba turi kumwe n'umwe mu bakristo bari no shengero asanzwe arongoye mugwi w'abaririmbyi sinzi ko twidondora shalom
shalom shalom
mwitwa bande
nitwa Sinagaye Biri
muri ano makesha mwatanguye n'ishengero ryanyu kuri uyu munsi kuri muri kino gitondo gitangura umwaka wundi sinzi ko mwoyagira bariko baradukurikirana muri byinshi muse mushima Imana kubwo umwaka warangiye kimwe muri ivyo wotubwira
Ya muri kimwe dushimira Imana mu mwaka urangiye wari umwaka witiriwe umwaka w'umuvuduko. Ya turashimira Imana yuko ministere yacu cyangwa igikorwa cyo kuri guhishuwe ino shengero turimo harabaye umuvuduko udasanzwe mu muvuduko mu buryo bwo gutera imbere mu buryo bwo gukora twarateye imbere mu buryo bwo kugwira twarateye imbere. Ikintu cy'ambere dushimira Imana nuko ijambo ryayo yaduhaye uyu mwaka tugenderamo byarashitse.
Niki kimwe mwiteze kubwo uyu mwaka utanguye 2022.
Uyu mwaka wa 2022 utanguye twiteze ibikomeye ni umwaka bitiriye umwaka w'impwemu y'ubwiza. The spirit of glory bisobanura ngo ni impwemu y'ubwiza mu bintu byose dukora tuzubona ubwiza bw'Imana. Rero twiteze cyane kubona ubwiza bw'Imana mu kazi kacu, mu kuririmba kwacu, mu ijambo ry'Imana no mu gihugu cacu. Twiteze kubona impwemu y'ubwiza igaragara mu gihugu cacu mu byo dukora byose. Twiteze kubona yuko iri jambo ry'ubwiza rigaragara mu bintu byose dukora, tubona ubwiza bw'Imana mu kintu cyose dukora.
Mwogira ico mwifuriza bariko baradukurikirana munabwira n'umwaka mwiza.
Ya abantu bariko baradukurikirana turayifurije yuko uyu mwaka wabera umwaka w'ubwiza kandi ibintu byose bakora batahure neza yuko hari umuremyi yabaremye. Uwo muremyi yabaremye ijambo ry'Imana rivuga ngo isi n'ijuru bitarabaho yari yaraduteguriye imigambi myiza tugenderamo. Rero ndabifuriza yuko mutahura neza yuko nimba Imana yarashizeho imigambi myiza mugendera mu mutaravuka nimugerageze n'inkomezi zanyu Imana yarabiteguye kera izobishitse.
Murakoze cyane, umwaka mwiza
kuri twese.
Turi kumwe n'undi mu Kristo w'ishengero rya True Revealed Ministry akaba ari mu Kristo wa hano agomba atwidondore. Shalom
shalom shalom,
murakomeye,
turashima cyane,
umwaka mwiza.
Watwese
nitwa bande?
Nitwa David. Ego
mukaba
ndo muri True Revealed Ministries.
Mukaba ni rihe bango mufite muri ino shengero?
Muri ino shengero nibaza ko ni byinshi sino bivuga, ariko cyane cyane ndo muri rimbyi waho sanswe ndimbe no muri Victoria's Team isanzwe ko rikoga vy'Imana muri ino shengero nyene.
Hamwe n'umwaka mushasha twadutanguye ni igiki musaba Imana canke musenga Imana canke igiki mwiteze muri uyu mwaka?
Uyu mwaka turiteze ibidasanzwe cyane kubera ko impwemu y'ubwiza yamaze kwambara umubiri kuri twebwe. Niturindire gusubira gusenga kugira ngo ubwiza bugaragare mu byo twe turakora, ahubwo turiko turashima Imana yo kuyo mpwemu y'ubwiza twamaze kuyambagwa kuko Imana yamaze kwitanga ku buzima bwacu ya mu byo twe turakora yaba mu miryango yacu yaba ahantu hose dushitse imwe mu yubwiza izogaragara.
Mwifuriza iki abari ko baratwumviriza?
Icyo twabifuriza ariko baratwumviriza, turabifurije kugira umwaka w'imwe mu yubwiza babone ubwiza budasanzwe umuntu ari ko barakora, babone ibyo ari ko barakora biko biratera imbere, icyo bakoze kiganza cyaguka. Yes, Imana ikomeze kubagura mu buryo bwose.
Murakoze cyane. Shalom shalom, munaho tukaba tugeze mu gasekebuye ku ishengero bita Dynamic Synagogue of All Nations. Tukaba turi kumwe n'umwe mu barongozi w'iryo shengero akaba agomba twidondore. Shalom shalom.
Shalom shalom.
sinzi ko mwakwidondora mukabwira bariko baratwumviriza ino shengero mwidondore uko mwamuvyumva.
Mbanje kubipfuriza umwaka mwiza mushasha 2022. Mbanje kwidondora kandi ku mazina nitwa Pasteur Jonas Ntirampeba, nkaba ari je mpagarariye iri shengero mu buryo bw'amategeko nka representant legal. Iri shengero ryacu ryitwa Dynamic Synagogue of All Nations, rifise icicaro aha mu Gasikebuye kuri Avenue Juru.
Umwaka mwiza kandi ni igiki caranze umwaka urangiye w'2019 muri ino shengero ryanyu?
Mu mwaka w'2019 mwari no shengero ryacu wari umwaka w'ugusanurwa, ico two mu rurimi rw'igifaransa restauration.
Ni kihe umva wo kwipfuriza bariko baratwumviriza kijanye n'uyu mwaka utanguye?
Nagomba mbwire abariko baratwumviriza abariko baradukurikirana yuko uno mwaka dutanguye w'2022 ni umwaka twebwe nk'ishengero Dynamic Synagogue of All Nations, ni umwaka dufise iteme y'ubuntu burushirije ubundi, dushobora kurisanga mu kuva mu gitabo cyo kuvayo mu gice cya mu kigabane cya 30 aho Mose yasaba Imana kujana n'abanyisirayeli, natwe twarasenze dusaba Imana kujana n'u Burundi, dusaba Imana kujana n'ishengero ry'Imana. Rero ni gihe tuzobona ubuntu bw'Imana haba ku gihugu cyacu, haba mu miryango yacu, haba mu ngo zacu. Rero buri muntu wese ariko aradukurikirana tumwipfurije yuko ubwo buntu bw'Imana bwo mukorera.
Murakoze cyane.
Murakoze namwe.